So, mntanam, utyakalashe waleqwa zizilwanyana. Ukuba zimbona utyakalashe unobukrelekrele. Zazifuna ukumbulala, kodwa utyakalashe wazigibisela emlanjeni kwabekukutshona kwakhe. Kuphela kwestori sikatyakalashe. Ulale kamandi, mntanam. Lala kamandi.
Tata.
Pororo.
Uphumama, tata. Uphumama, man, tata, man. Awukho ndibandisele ngomama.
Swelo bomi byaqhubeka eka mama kentlisi yena ikwazi ukukwamkeleka ndihleka ndibuhlungu nabantu incinga zikwazi ukoyiseka ziyeka ndawukuhlala nawe konke kuyathomalaleka poro sekhubula lo mini phandle kwakubaneka umama khe sithele ngebastop ndavele ndaqhubeka roro kwenzeka ndabusondela ongachazeka ndlela lunge ngayo bebonakala waqeqesheke yasike yenetha kakhulu imvula lo mini ndavula iambrela ngicela uba masithe sobabini omngini ndamxhalela ndimoyikisela kwindlavini siyakakhulu umama khomntanam Wetele kunzini hange Ditate lo ambrela chinda suka damnika Watutela ndimkape kanyini Tsepsuku yo yigate Ndombeka pokwabo kunzuluzo usuku Daichichi nyene kejin banda tanda mdaga nantika Mama ko wansoko liesa zange Ndiname kame andina ula tatemba Mandipinde ndizame mame chosia Ndastele lalo lunge kazalo na we Kwabe ndamgelwa ndachichiko wawo Wedu nikawe Ya kungu kwanza mdana mdapelenda Choma ndapela ndeto kuba ndiazo Mama kakazo kumo Wafone situ yo yik Isusu It's been 2 months of pretend in the Buya and the Tuma Tuma. Then think I got when the bitch you call them Saben in the phone alone 7 Bumama who said Saben. Can't pick a spell and you find it bonus. So when that could get to the deal and that it took a walk long. Then come to say when I'm the proud in the Mutata can do Mama get on the corner and then one man in Kata Ash. One time is a party, a kind of city so chat and that it long in the city got him done amounts of tata. Better than the Lam Gemin is on the Benchina. So the Kubusa when I put you Satan. Kita, besa kita ne kute londo bimita Wapajazo mama kumtanamu wate wachita Kwenye ndoto mtanamu zinje ya skulu Lumyenu fike kena londo takumnandi benyugula mtanamu Kanga tanda buzu suke watu bula kwa buya shiyu mama koporoza inda mkumbula
Masi nangano mama kumnana Zongi tongo zizakumula Masi nangano